me on the beast today. Yabona wena ngana muyini. Angifuni ukuthi bakuphazamise. Funa wena ngana muyiphathe kahle. Ngifuna ukubona wena uphe miwiti. Yabona wena ngana muyini. Funa ukuthi mina bakuphazamise. Funa ukubona uphe miwiti. Kodwa ngathi komla kuwiti. Illuminati. When I'm gonna am, I'm funing you join. We is Illuminati. When I'm gonna am, I'm funing you join. We is Babwaf. I got your name, Illuminati. Babwaf. Ube mina ga join Illuminati. Babon good game was join. Mina Illuminati. Babawen. Zovertish. Weed. Mina ninda bana wena weed. Mina nginendaba yakho neSiphosethu. Kuba nginendaba nawe. Ngabe ngasacrifice ngangena kuLuminati, Luminati. We. So now ngeke nginike stay them. But to wait. Maso cula nganyama. Please. Ngicela unga. Join Luminati. Ngicela unga. Nge. Ngicela uphathe kahle. Ngicela uhloniphe. Ngicela unga bhema uwit. Let's not to wait. Angisho ukuthi ipembe ukuthi iwit iyona ebhedayo ifake abantu ey'ntweni eyi bagcina abantu besebenzisa izinto ezimbi ngenxa yona iwit so ngicela ungabhema iwit.